Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Subscribe.